Mane. Uyu munsi uri hejuru niteka kuri jewe kuba mpagaze ngaha kugira nshobore kubashikiriza ibijyanye n'indinganizo y'imyaka y'amazo, tukaba ari umunsi kandi duhimbaza cyane ingene nyakubahwa umukuru w'umugambwe wacu ariwe umushingamateka Gatogwaza agira aturungike mu mitumba kugira tuze kwigisha imigambi y'umugambwe sene kugira ishobore izitorwe n'abarundi bose. Nk'uko mubizi rero mfashe kano kanya kugira ndababwire yuko kugira ngo iyo migambi ishobore kwigishwa habwirizwa kuba hariho indinganizo. Iyo ndinganizo rero tumaze igihe turiko turayigira, hakaba hariho ibikoresho byateguwe kugira mushobore gushika ku iyo ntumbero. Nibyo nagira ahanini ndabashikirize. Hariho iyo migambi nyene ya nyakubahwa umukuru w'umugambi yateguye ategurira umugambi wacu seneye. Iyo migambi mukanya arayibashikiriza, ariko nagerageje wenda babwire yuko iyo migambi hariho abamaze kubona, bamaze kuzimya akanyota, bamaze gusoma dukeye, ariko n'abatarayumva ntimwihebure, muraza guhura muri ya magurupe WhatsApp, kuko iyo migambi iri muri filime dokumentaire umugambi wateguye. Rero muraza guhura namwa mugoroba mu masaha aza kuza, muze kuraba mu telefone abatari bake murayisangayo. Eka iyo migambi nyene iri no mu gatabo gatoyi tuza guhereza abakuru b'intara kugira ngo bashobore kuyishikiza mu byegeranara byose, hageze kwigisha baze bigishe bayisomera, abandi bayiyumviririza mu matelefone cyangwa mu bindi bikoresho bigezweho. Kuri uyu munsi turiko turigina uyu munsi wiwungikwa ku kivi
n'umukuru w'umugambwe
harateguwe icivugo cy'umugambwe. Icyo kivugo kivuga giti kubaka Uburundi bwa bose buzira indyane, akarenganyo, inzara n'ayandi mabi yose. Icyo kivugo rero gikubiyemo kiza kivuga mu majambo avunaguye iyo migambi nka yose. Niryo jambo nyamukuru ry'umugambwe muri iyi miyamamazo tugira tujemo kandi dutanguye. Ibindi bikoresho twateguye muzokenera, hariho udutabo tubiri twateguriye bamwe bazoducungerera amatora. Utwo dutabo tubiri ahatari hake muramaze kuturonka. Murazi yuko amatora yose amajwi yacu abwiriza gucungerwa akitwararikwa kugira ngo yose tuze tuyashikane. Rero utwo dutabo natwo nyene tuzotugwiza kandi twongere tubashikire. Hariho n'ikindi gitabo cyagwijijwe uyu munsi buri komine iraza kukironka, n'igitabo kijanye kigenga amatora mu Burundi, kiri mu Gifaransa no mu Kirundi, gitacoroha abashobora kugikoresha. Nacyo nyene twakizanye mu kanya abakuru b'intara baza kwegera uwitwa Deo kugira ngo ashobore kubibashikiriza. Sinorangiza ntababwiye hano twaje ngaha ikibazo cy'ugutora nacyo nyine kiraduhanze kwigisha ingene abantu bazotora. jigi jingene ingene tuzotora rero umuntu arose ajya makarata atatu yugujya gutora atwereka yuko amatora ari atatu icyo muramaze kubimenya araheza akagenda mu bwiherero agaheza agashyira igikumu ubwa mbere ku ikarata ivuga amatora y'umukuru w'igihugu mu gukoresha mu gushinga icyo gikumu akoresha urutoki nkombabukoko nibwo baba basize ku irangi agaheza agashyira ku rupapuro habaye hakazu abona numero 23 iyo nimero iba iri ruhande y'ifoto ya nyakubahwa umuntu ngaha agatogwaza
amashimwe
iyi foto ni ino ku mpuzu twambaye murayibona niyo muzoza muraraba iko n'icyivugo cy'umugambwe niwe rero aheza agashyira icyo gikumu akoresheje urwo rutoke ngomba gukoko agaheza iyo karata akaba yegeye gutora agaheza agafata iyindi gira kabiri naho nyine akabira nk'uko nyine akaba yegeje gutora abashinga amateka ubwa nyuma agira nk'uko nyine mbegeje kuvuga akaba yegeye gutora abajyanama ba komini ariko kandi agaheza akazinga neza izo mpapuro ku buryo rya rangi yasize ko ridashobora gukwiragira hose kuko ayo makarata yoca bayimva gusa agaheza akazinga neza agaheza agatwara agashyira mu isanduku rimwe rimwe rifite ibara n'ikarata asanzwe afise akaba ahegeje ibikurikirana bagahita bakamwereka agaca agenda ibyo dushoboye kubikora neza tukabyigisha bajya ba nyokuru bajya ba sokuru batazi gusoma no kwandika bose bakazotora kuri iyo nimero mpejeje kubabwira 23 bazoba batoye senere kandi senere turazi ko izoca itsinda 100%.